Yegusua ewo ensa ewo hwe nemu kɔ Ahafo ene bunu mante mu apanya CWSA woda no na wo hwe ehɔ entoto ye eye Gustav na osi akwan wode to dwa ekyɛ sɛ wo kɔmpɔtɔ mu a ensa hohoro ekɔ fɔm paa ehɔ behia sɛ kan bia omufo ni akyɛkyɛfo nyina ɛdɔ mo bagyim no makɔso a ama ɔmafo no kyɛkyɛ fa ensa hohoro ho
Gustav Osia Kwaya Ono Ayebono NFA Ahafo Regional Director of Community Water and Sanitation Agency and Edia to just say
COVID time no now obia cleaning in sa ni semina na so COVID die down no akoye say in san horo no COVID no kwanti na ya horo nsa na so still ehia because there be brave wo ho in sama nsa say yen horo yen sa no ene deba aha yare bi ti se diarrhea a ekum tofo pi say it me huru yensa e betumi a lessen the incidence of diarrhea
and which you know nana owo ayom so en so the same say e kan ho
ye besre say nana num nyina ne kroma ne nyina no yesa de ho besem na sa ho rojuma de na koso mpo say na adwuma de akoso no mefa atono ho me ne mepanifo na ya ha ma say adwuma de na ebedi na koso me to do bi am go our school small say very come back some dey ma omo no omo yusu na me am him fi also me pbs wa na yusu